Abigeme iyo bakurikiranye ibisata by'ubuhinga bararonka amahirwe menshi kurusha abahungu. Ivyo vyavuzwe na Karim mu muryango Menedol, umwe mu bakenyezi bateye intambwe ishimishije mu bisata by'ubuhinga. Hakaba hari mu isekeza ryo guhimiriza abigeme bahejeje igice cya kabiri inyuma y'ishure shingiro kugira ngo bijukire ibisata by'ubuhinga. Iryo sekeza rikaba ryabereye mu ntara ya Ngozi mu rukurikirane rw'isekeza ryatunganijwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe. Harimo iterambere ridakumira.
Umukenyezi yize ibihinga bijyanye n'ubushakashatsi na cyane cyane iyo yize ibyigwa twita mushinge w'iterambere rirama les sciences fondamentales araronka amahirwe menshi kujya leta twigisha ati mwige kwiyungunganya mukoresheje ubuhinga mwigishijwe mwiyungunganye mwigirira imigambi yanyu iteza imbere imiryango yanyu ikongera igateza imbere n'igihugu. N'umukenyezi yize ibisata shingiro bijyanye n'ubushakashatsi nawe nyine arashobora kwiteza imbere. Ati iteza imbere gute? Arashobora kuronka ama opportunities menshi akaronka abantu bamufasha bakamufasha mu biharuro canke muri physique bakamuha uburyo bwo kwiyungunganya icyo novuga ama financement akagira we nyine akikorera umugambi w'ukungene ahimiriza abandi bakenyezi umugambi w'ukungene ateza imbere ubushakashatsi bwiwe. Ikindi nacyo arashobora kuronka amahirwe menshi y'ukuza aragenda mu mahuriro y'abashakashatsi bo ku isi yose ku rwego rwa Afurika ku rwego rw'isi yose araronka amahirwe menshi gusumba n'abantu bagize indimi ziradufasha kugira ngo dushobore kuganira nabo dushobore kuganira n'abashakashatsi bo hanze ariko abantu benshi batanga uburyo bujyanye n'ubushakashatsi babushyira mu bintu by'amasiyansi. Hariho abavuga bati twebwe iwacu turakenye none tworonka agafashanyo gute kugira tubandanye kwiga. Benshi bagavuga ati none tworonka buruse gute. Murabona ko turigisha cyane gukoresha ibintu by'imbuga ngurukana bumenyi. Abanyeshuri benshi kuraraba barafise amatelefone Android ariko nohamagarira ayo matelefone kutayakoresha kujya kuri WhatsApp gusa. Izo telefone bazikoresha barondera amabuse. Njye naronse buruse ya mbere ariko ndayirondeye nkoresheje internet. Telefone z'ubu zirimo byose urajya kuri Google ukarondera. Baze tubereke amasite ariko ibya buruse baaplike baronke buruse. Nibaza barakoresha telefone bazikoresha mu gusamara gusa bagende bironde amabuse kuko urumva ko umunyeshuri arashaka kwiga akakubwira ati none noronka buruse gute. Bakama biteze ko ari leta izotanga amabuse. Leta iratanga amabuse ariko ntishobora guha amabuse bose. Twogira tubamenyeshe yuko hariho amashyirahamwe menshi yaba y'abakenyezi cyangwa y'abandi atanga amabuse kubigeme. Nibaze tubereke abo bantu batanga amabuse aho bari bakoresha izo telefone zabo mu kurondera izo buruse kuko nta n'umuzoronka ayiguterura ngo akira ndaguhaye buruse ngo akira agenda wige. Wewe wa mukobwa utegeza kwerekana ko ubishoboye kandi uvisemo gushaka ujye mwanya wicara kuri WhatsApp nyabuntu wicare ku telefone uri kurarungika iseve yawe umwidondoro wawe uri kurarungika diplome yawe. Kindi nacyo nubahimiza ko batorondera amabuse kugira ngo bagende ku iburaya kwicarayo twe twaragarutse uyarondere uvuga ati jewe kubera ko mbona abandi bari inyuma badashaka kwiga ngiye kwironda kugira ngo ndabe ariko nanjye nabishoboye. Ndabahimiriza ugaruke ubereke ko nawe wahejeje amashuri ubigishe ubereke ko harya ushaka umubira birakuya ntuzohige kujya kununuza ubuki utoye ngaho baguhereje emera inzukizi kujye kugira nawe ubwihakurire ushobore kuronka.
Ikibonekeza mu ntara ya Ngozi rero nuko mu bisata by'ubuhinga abigeme ari bo benshi gusumba abahungu bikaba bitari uko mu zindi ntara nk'uko byashikirijwe n'umuyobozi w'indero mu ntara ya Ngozi.
Ngaho mu ntara ya Ngozi abazokora ikibazo cya leta ikinije ni ukuvuga inzita kugira ngo babone uburenganzira bwo kuja muri za kaminuza ahanini tuza kubaha ibitigiri by'abiga mu masesiyo y'amasiyansi hamwe na tekiniki abiga muri ibyo bisata by'ubuhinga muri siyansi muri tekinike bose hamwe ibihumbi bibiri n'amajana umunani na mirongo itandatu n'umunani. Muri abo abigeme bazokora icyo kibazo ni igihumbi n'amajana atanu na cumi na batanu ni ukuvuga mirongo itanu na babiri n'ibice mirongo inani na babiri ku ijana. na twenge ku rwego rw'intara ko ababigeme tubona biga mu mashuri ari benshi ko ariko nyine boheza bakiga muri kaminuza ibyo bishaka by'ubuhinga kugira ngo bashobore kuronka akazi badakumiriwe nk'uko babitubwiye bashobore gukora akazi nk'ak'abahungu.
Abigeme baganiriye n'imbonesha kurema shariki batera kamo barumuna babo kudatinya ibisata by'ubuhinga kuko ari wo mushinge w'iterambere.
Nitwa Kanyana Ange Fiona, niga ku ishuri ryo kuri Don Bosco. Byari byungura cyane, twize ibintu byinshi, nk'akarero twabonye ukuntu igisata cya chance gishobora kudufasha, kandi byatwigishije n'ukuntu dushobora kuvyungukirako, kandi uko dushobora kuronka n'ubundi ubuzi bwinshi mbere tukanabyungukirako kuba twiga science. Kushobora ndabizi ko kumbure abantu benshi baratinya ibiharuro byinshi, baranatinya mbere y'uko batona bishobora, baritinya bo nyine ntibiyemera yuko bo bishobora gusa si byiza, bose babishoboye n'ibintu bisanzwe.
Nitwa Nibitanga Esperance, nkaba niga kuri Ecole Sciences kandi ndongoza section Biochimie et Sciences de la Terre. Nyuma y'izi nyigisho ikintu nungutse ni uko tukwiye abakobwa bakwiye gukura amaboko mu mpuzu tugakora tutisunze nyine kahise k'abakobwa babakumiya. Ahandi bigeme ikintu babwira ni uko nyine ni nk'ibindi bintu bisanzwe biroroshe, cya mbere no kugira umutima ubikunze usanga byoroshe.
Naho biruko rero zimwe mu ntambamyi abigeme bashikirije zituma bataja mu bisata by'ubuhinga ngo n'ubukene buba buri mu miryango, ibyo bigatuma batabandanya amashuri muri ibyo bisata.